Thank you very much, Your Excellency, the President, and all invited guests and Kenyans. Mimi nitachukua muda mdogo sana. Kwa ajili mkikumbuka vizuri wakati wa Labor Day ya mwaka wa 2017, nilisema pale Uhuru Park.